I'm too sexy for my chair, too sexy for my chair, too sexy by fair. I can't figure these damn controls, what are you staring at? Okay, get some of this meat, hello, ha 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 ha. Oh, I do love the smell of hawking radiation in the morning, hee 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 hee.